Un manifestant, lui, est touché au pied. Des échauffourées ont eu lieu dans d'autres quartiers de Bujumbura. À Nyakabiga, un soldat a été tué par un tir de policier qui tentait de disperser des manifestants. Il s'agit probablement d'un accident, mais il risque de raviver certaines tensions entre l'armée et la police. Il y a 3 semaines débutaient les manifestations contre la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Depuis, il y a eu 20 de morts, un putsch manqué, un report de 10 jours des élections, mais la contestation ne faiblit pas.
Rise Production.
Mana Mana iza jana bandi bakoze ibya nkanje hasta la victoria siempre nije nafashe ku ngufu mu kenyezi ibungenze kubw'amahera yanjye watabaye niwe yafunzwe narabaye pasteri mu rushengero rwanjye navuga imana gake amashikano cyane narifuza ku minsi yose yo kikandi manshe kugira ngo ishikanwa niribure mu mfuko wanjye ndi wa mupatiri yabyaye ubushuri nabikoze mu mpisho nkarageze ko mvuga ukuri imana ndaba bakobwa natesheje amashure abona teye imbanyi bahamuka bandi abona nduye sida n'imiryango nahekuye manumba balire shikire mu biganza byawe narishe bavukanye kubwo ibisigi na satani mbonye noti narayinga nk'umufungwa abonye inkumi abantu nkanje ngo ni boro mumba balire banyamwema yabo ufana amazi ninde yari kuyanwa sinababaranishe nababarampushije nibagira yuko umuntu afuye mu buyenze tagaraje unyote wansabye amazi namuhaye marike uyubuzi bere cy'umubyeyi wo nkaje impene ari gemba nshaka kwiruka nka Saidoni bazonkiza bikangora kuva aho ndi kuko ivyaha bindemera iyo bakwera muri mwemu ari kwisiga joki none nari kugura Carolite nka zoga muri piscine hasta nzera gute mana yanje ofiriza marira yanje mbabarira ivya vyanje nizera satani kandi nitonze imana tuma nanje byarampaye narungitse amafoto kubagira neza bo hanze imfashanyo bampaye naguze inzu yanjye mu kigobe nta ndibati nabahaye atari kubabwira mpore muri poro hari byinshi abarundi bahevye kuko nabasabye ikori ruto mutahe nabasize mu marira nje ndi mukamwemwe nasanze umunezero wabo nawambitse minote ndatsi neza urupfu rwa Ernest Mani irumva kubivuga byarananiye nka nyamurage bikabunga ndazi ukuri kwifungwa ya Hussein Rajabu niyo nari ndi mu gatumba nao yafashwe nzarabu nagwanye demokrasi na ironse sinayitanga nagwanye agateka bakampaye kabibanga arabagabo nishye nabahora ibyumviro byabo nibagira ko afumuga badafi ibyumviro by'umugabo narishye gwagasore ariko sinishye independence nao naganda gwenda dai demokrasi yararamvye ndi wa murundi yakunda kuvuga nabi leta yiwe nayikora ibyiza kubivuga byarananiye harageze igihe ngwanya ibikorwa rusangi kandi iterambere ryanjye jyewe n'abarundi narari igihugu kandi gikenye vya danje kuko najya nahuha nkayambe bamushushwe nasanze ishavu n'ubukene bivyara manifestation kandi umunyagihugu ashavuye kimogene n'invitation naragumuye abajene n'ibyiye pasiporo biyangaye nchafata indege bapfana ubujuju bwabo hasta nzera gute mana yanje ufiriza marira yanje mbabarira ivyavyo Nizera satani kandi nitonze imana toma
Ndibanda jambia nye Ndibanda jambia fuka mye Ndibanda jambia nye Mbabari vya ganje
Kugira ngo mbumu tware vya chiekure Kugira ngo nshike kundoto zanje vya chiekure Mama ya danda zitomate papa na wa mugaye Ubukene chari kibazo kandi kiubyenye kwishure Imani kori vyayo nafashijwe na burse Ariko ubu nije ndiko shigikira ko vuba burse Nibagira abafisa ababyeyi bakenye nkanje Nk'iki ndoto nyinshi z'abanyarucari baciye ubwenge Narakoze amabi menshi aransa no mu maso Duhuye n'unyumva tanzi ambonamo amaraso Kera abana bambonye warumva Ariko uba na nyinyegeza ntibakinyita Imanza z'amatongo sinazica mukuri Uwahora pangishije yacitse umupangayi Nari umucamanza nkaba nicyabona Cy'ufise ifaranga utayafise akambona Narafunze mu kombosi atacyo ndamuhora Abanywanyi b'umuziki bagumye basemerera
Ndiya nkiye Danse mbandanse Ndabate mugasho Mumusangeyo
Ndaza bagenzi banje bishe baba bikira Ndabadonda gure canke
Donda gura
Umwe avuka
hariya Tugirizina
Izina jiwe yitwa Amatara chise nzombabwire jo Kandi siko shajanje nijya rigidezo Uvumwana benshi ugatota Chance Hasta La victoria siempre